Ngiyabingelela nje kubo bonke abakhona namhlanje abezile lana ukuzobungaza nathi lolu suku noma ukuzonqaba kulolu suku silwe nalesi sihlava esingenile. Itimi yethu ke ithi thathi igxathu. Igama lami ke nguthabile Mathenjwa, ngivela kwinhlangano okuthiwa iGoshen Project. Inhlangano leyo SA based la eMelmoth elwela nje amalungelo abantu bonke. So kulenyanga sikhethile ukuthi nje sike silwe nale kuthiwa i-gender based violence. Isizathu sokuthi sesikhetha lokho kunama cases amaningi asareportiwe kothuba lethu edrobheni komfanefile komagwaza besithagethe lezo ndawo ngoba izona indawo eziseduzane. Kodwa ngiyabonga ukuthi nizile. Bayabonakala abantu abalethe ukuthula endaweni abafisa ukuthi kube nokuthula nobumbano befuna ukubona ikusasa liqhakazile. Okungimangaza kakhulu nokungithinta kakhulu enhlizweni yami ukubona abantu besilisa bayikhona. Othisho ukuthi ngamanye amazwi kukhona abantu besilisa bathi mina angifuni egameni lami kubaleke ukuthi kunokuhlukumezeka okwenzeke ngami. Inhloso yethu ke namhlanje yokuthi sezele campaign sinciphise sifundiseke ukuthi sofundisa ukuze kunciphiseke into le kuthiwa i-gender based violence noma lesi sihlava okuthiwa i-gender based violence. Angithi siyezwana. So ukubona kwakho la kubalulekile. Ngiyabala nje ukuthi lana sibangaki uma kungaphuma oyedwa noyedwa ahamba emphakathini afika utshele nomphakathi ukuthi sithi nje phansi ngokuhlukunyezwa. Uma uhlukunyezwa thatha igxathu. Thatha igxathu ungasabi. Mhlawumbe omunye yabuza ukuthi uGoshene usho ukuthini? UGoshene usho ukuthi a place of safety and comfort. Angithi siyazwana. A place of safety and comfort. Shothi indawo evile evikelekile lapho futhi khona ozizwa khona ukhululekile khona. Okushuthi ngamanye amazwi thina njengoGoshene umuza kuthina. Yila uzokwazi ukuthi khona ukhululeke usho lonke udaba lwakho. Unganaki ukuxwaswa, ungekho umuntu ozokujaja, futhi ungeke uze kubukele phansi ngodaba lwakho osukuze ngalo. Angithi siyezwana. There are so many cases ke esiwatholile nasiphushile ukuthi size senze njena. Ama victims ethu ke asabile nokuza, amanye bethu amanye defuna ukuza ke unfortunately ngenxa ye transport akwazanga ukuza. Kodwa one of our victims asenze asiphusha talento le. Omunye sisi nje isoka lakhe lithathe isponge lafaka isminoff. Lasithatha lasishutheka la. Wesitho sakhe sangaphambili sivutha sinjalo. So ama blisters la enjani kunjani njani. Ngiyazi amaphoyisa amanye amakhezi awa njengalawa ayawazi. So uyabona lento fanele siyikhuze. Kuneyingane edlwe nguliwe within a week. Angikhulumi ngenyanga noma mhlawumbe kuthiwa once in a year. Ngikhuluma ngeviki enganeni kusukela ku 4 years ya ku 8 years. Angithi siyazwana. So i-purpose yokuza la namhlanje yokuthi nje siphansi ngokuhlukunyezwa. It's either uyingane, umdala, usemsebenzini noma ngowesilisa. Into yokuhlukumeza yenza ukuthi ungabi nokuthando ngisho nezingane zakho ngoba mani badala nihlukumeza nanishadile phansi lapha nakulungi. Angithi siyazwana. So namhlanje nje uma ulana abalapha ngwethu uma bezozosifundisa ngicela sikuthathe lokho sikufake bese siyaphuma phandle siyofundisa nabanye. Angithi ngiyabonga nje ukuthi nikhona nikanye nathi futhi ngiyakhola ukuthi kuzophumelela kancane kancane kwethu iRome ayizange yakhiwa ngelanga elilodwa. Ngiyakhola futhi neMelmoth kusukela kuward 1 kuya kuward 13 izofundiseka yonke because le nto esiqala namhlanje ayizokugcina la kodwa izohamba iziyofika phansi kuward 13 kobuka phansi le phansi kwenkosi inkosi ubiyela. Siyabonga kakhulu.
Hawu sanibonani. Ngiyabonga kakhulu ngu-Sister Zindela mina ngisebenza la e-clinic eMelmoth ngisebenza as outreach nurse. Outreach nurse usuke ezosebenza ne-community okusho ukuthi ngiyafika nje ekuseni ngize e-clinic bese ngiyaphuma ngiyosebenza ngaphandle. So ngizocela nje ukuqala ngibonga leli thuba esitholile njengo-Department of Health siyayibonga kakhulu le initiative ininza la kuhle kakhulu ukuthi kube khona abantu abalwela impumelelo noma abalwela into e-right ngoba ngempela singaziba kodwa nje abantu besifazane yakhulukazi ingane ziyahlukunyezwa almost every day. So into ebuhlungu kakhulu ke ngingisho mina ukuthi le zinto ekanje ukancane ukuthi kukhona umuntu osuke engazi kodwa usukazi abuke athule. So mhlambe ke maseqhamuka ama initiatives anje athi sathi igxathu mhlambe nawe uzoba naso isibindi because omunye mhlambe usuke saba. So mhlambe uzoba naso isibindi sokuthi hayi akakhulu mina yakathatha igxathu. So njengo thina ke as ama nurse ke into engiqala nje ngizoqala ngicela ukuthi engingayisho uma umuntu ehlukumezekile ngabe ukuthi ushayiwe noma mhlambe uhlukumezwe ngokocansi into eqala kudinge ukuthi yenzeke ukuthi sicela ukuthi ungahlali ekhaya. Ngoba kokuqala sithi nje siqale ngohlukumezekile ngokucansi. Uma uzohlala ekhaya mhlambe bese ngosuku lesithathu kuyima uthi uye clinic yo report. Kuba nzima ukuthi i case yakho ibe nesisinto. Ngoba uma ufika wena eclinic kufuneka ukuthi na siya checka njengamanesi. So into ebaluleke kakhulu ukuthi ufike ngalelo sikhathi leso sokwenzekile. Ngoba usuke uzofika ngenze sibonele for umuntu esifazane nje kanje kusuke kufuneka afike esaqhuke ngisho iphendi lakhe ligqukile kwenzeka. Ngoba kusuke kufuneka kube khona ucwaningo la ezo kwakhona kutshekhwe umchamo kutshekhwe umchamo wakhe nodokotela athi bembona athathe loku okusuke kuwukuthi uloku okusuke kade kuphume kumuntu wesilisa lapha ngasikhathi eyikhulula echama. So ngiyazi ukuthi with us abantu besifazane nje kakhulukazi umuntu nje uhlezi ezoqala ayifihle afake o-makeup ayengisho emsebenzini ayephi futhi kudala kuyima ixoxo uthi abuyazi ngihlukumize umuntu wesilisa la uyangishaya kanje kanje. So kufuna ukuthi ufike ngale sikhathi kukhona khona ubufakazi ngoba into nje wangisho ukuthi into senzayo nje nasisuke sizosebenza ngawe. So kahle kahle wena nje uqobo lakho osuke liphethe ubufakazi uhamba nje wena usuke uyi-evidence nje uphelele ngoba uma ekushayile sizokwazi ukubona ukuthi njengoba uthi ukushayile ehlweni uwothi nje uchaza nalehlo hlambe labonakala libovu ngenze sibonele ukwazile kuyabonakala ukushaye ngani nathi nemigqa emzimbeni. So konke lokho kuyasiza uma umuntu ezofika ngesikhathi kusanda kwenzeka ungahlali isikhathi eside. Into engiyicelayo nje ukuthi-ke kuyenzeka sometimes sokuthi-ke njengoba sila nje mhlawumbe sozivele thi nto wasila asikaze si-experience into enjalo. Uma umuntu-ke eseceleni kwakhe e-experience into enjalo siyacela ukuthi nibasupport. Into ebuhlungu kakhulu-ke with umuntu wesifazane kakhulukazi ngoba uma uba ushawa umuntu wesilisa usuke vele sekade kushaye nangamazwi. So uyayidinga ngayonke indlela i-support ngoba egcine nakancane ukuthi afike akuxoxele ebusuku umuntu wesifazane ukuthi ushayiwe ekuseni usuthi usugezile uzomkhaphuza eclinic usawushintshile umqondo. Usethi hayi uyangithanda ubaba kaboy yazi nje nami umina ngisuka nyusa ivoice ngisuke ngenza. So abantu nje abantu ofuna ukubabekezelele into ofuna ukuyenza ukuthi ubasupport njengoba ngisho ukuthi basuke vele sebe abantu abashawe emotionally. So umusha we-emotionally umuntu usuke vele ezokwenza ukuthi ungaziboni ungafanishina ngaphandle kwakhe. Ngiyacela Nkosi yami ngoba yabo nje into le abantu besifazane behlukunyezwa kanye ney'ngane into e-sensitive kakhulu and kubuhlungu ngoba ekugcineni ngiye ngithi mina umuntu wesilisa unezandla zokuthi ngempela awakhe umhlaba noma udibhize ngoba ekugcineni vele ibona abantu abanamandla in terms of human power. So if kuwukuthi wena umuntu wesilisa kakhulukazi uyayibona into kanje kodwa uyi-report uyathula kuba nzima kakhulu ngoba ekugcineni ngempela ngisho ngathi uyashawa uma ekwazi ukubalekela kuwena wena ufuna uyamvikela njengomakhelwane noma njengobhuti wakhe noma njengomcolleague umuntu osebenza naye emsebenzini. So ekugcineni ayikwazi ukuthi vele le mpi siyinqobe umuntu eyedwa ifuna ukuthi sisebenze as i-team as i-group ukuze sikwazi ukuthi siyinqobe.